bathi nakuba sekwandoba babangoba banje kuphela kodwa ngeke sikhohle uhlobo lobaba basikhulisayo. Nakuyo le nyanga sithi Happy Father's Month kubo bonke obaba basayibambe ngakho nakulesi sizukulwane nesisakhulayo. Thina ke sikhule kahle uba bedume ngobuqhawe nobone my father is a hero. Konke ayekwenza ngaye kusho kwakukuhle futhi sonke sibukela kuye. Nalapho sezizwa sesisaba singaphephile ubaba thina besiphephela kuye. Angiphathi uma kachitha isikhathi sakhe edlala nathi lokho bekushiya sikhukhumele. Njengezingane sijabula ngoku endlulele futhi sizethemba ngokuphelele. Namhlanje ngikhulile kodwa futhi ngimangele. Ngoba ngibonini ngiloba wabanamuhla iy'ngane zabo basayikhathalele. Nakuba sekwando baba ngobaba nje kuphela kodwa ngeke sikhohle uhlobo lobaba basikhulisayo. Nakuyo le nyanga sithi Happy Father's Month kubo bonke obaba basayibambe ngakho nakulesi sizukulwane nesisakhulayo. Sithi halala kulabo baba baseqotho nangalesi sikhathi sokusweleka kobaba. Ho baba basenothando nesineke ezinganeni abasekwazi ngisho ukuncokola. Abaziyo ingane idlane gqokani ngale kokuqeda imali otshola yini. Ngikhuluma ngobaba abahlezi besemgqini abaziyo baphilelana ezweni. Abangagcini nje ngokuba usiza ekhaya kodwa bayisibonele ngisho emphakathini. Obaba balisabayo ihlazo bazivikelayo isithunzi sabo. Ongeke ubathole sebekhanukele iy'ngane zabo befuna ukulala ney'ngane abayizalayo. Ngakho kubaba onkobaba basayibambe ngakho nakulesi sizukulwane esisakhulayo. Sithi Happy Father's Month engathi uJehova ngangigcina njalo anandisele insuku zokuphila. Kusho mina uBongani Mlambo. That's Zulu poet.